pango ana te marae o Hawaini Waititi I te makiu mā tinitini I te rānei, mo te tāinga atu o te tū pāpaku o Gerard Ngāwati ki reira. I mate ohorere ia I āia e whakangungu ana inanahi. Ko ia te pou o te pāwhutupōro Māori, o tira I ngā kaunui hoki āia ki te whakapakari I te mātauranga o ngā tauira Māori, me te āwhina I te tangata ahakoa kōwai.
He ūmere mo te mate.
Maumau. Hoi no te kōrero, maumau.
E kore he kōrero I tū atu mō Gerard Ngāwati mai te tini, me te maha I ta tū atu ki te marae o Hawaini Waititi. Ki reira, takoto ai mo te wāpoto. He ringa raupā mo te iwi Māori a Gerard, he tōna hoa rangatira a Carol. Inā kua kapua nei I te ringa kaha o te aituā.
Tana noho piripono ki tana hoa rangatira, rāua kia rāua I roto I wā rāua mahi tonu.
I nāne kua mahu e mai tōna hoa rangatira, a rāua tamariki mokopuna hoki. Engari, e kore ana mahi e memeha noa ki te pō.
E maumahara mō tana kaha ki ngā mahi hākinakina.
Hei, atawhai hei mana ki te, I te tangata ahakoa kōwai.
He tangata kaha ki te whakapakari I te rangatahi Māori, he kaha anō ki te whakapakari I a ia anō. Inā te tino ohorere o tō namatenga.
He tangata e mene mene ana, e katakata ana, ana wā katoa ahako, pēhē te nui o tamahi I mui aia. Pēhē te nui o te rararau I a ia.
Ka tika anō hoki kia poroporo aki hia Gerard kiko nei, he papa I ngā kaunui anō ia, ki te whakaheke wera wera, kia tū hei kāinga akonga mō ngā tamariki Māori.
Ia ia e kamura, ko e anō te tahi o ngā kai haka tū hanga I te wharekura I te wā I hangange.
Inā kua oti te wā kiko nei I te ahi ahi nei, ka huri te kai o te waka o Gerard ki te wā kāinga ki te rito I roto o Moirewa ki te tai tokerau oki oki ai. He ta Gardner, te karere.